Obingelelayo uNjabulo wakwaSithole umholi weqembu lamashaya kancane ngehola umfowethu uLindokuhle wakwaSithole sidabukalena emvunane Friday esigodini. Okusiletha kini njengamanje sizonethelela nawo umsebenzi wamashaka encane besibhizi ngawo kulo nyaka lona. Esithe kuwona sizophusha phambili ingoma eziwu-4 bafowethu okuyizona ezizosikhulumela kunina. Sicela kunina bafowethu i-support bese niyasikhulisa njengabanye ozakwethu abakhona lapha emculweni. Bese ngibonga kakhulu kubo bonke abantu engisebenzisane nabo njengomzukulu kaShafuza nephakade elihle nestudio yamashinga. Ngithi ngiyabonga
lomta bona zono usiya mi wonke baba yatandu wonisimu ila lomta bona zilingo usiya mi wonke baba yatandu wonisimu wo sila nezono mishayo mine inkolele ba I'm not afraid of the dark.